Me, hata kama kuna watu ni mangu, we promise that same time, same place, tutakuwa tukirudi live this weekend. Yeah, mwezi pole kwa wasi.